an kare shigowa wannan tashar. Idan yau ne shigowa ka na farko, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna kararrawa da wato alamar liking, don da zaka ba mu ƙwarin gwiwa kuma ka rinƙa samun sababbin shirye-shiryenmu akai-akai. Mun gode.